Mema wakwa ba na me ye sure se oho eye se de se tie biara oho eye me so so me ho eye ene ye shiade a ene na ye ba be sua atie me ye sure se wa ye ready ene teacher me so ma ye ready ye sha se 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 sigla Meda wa se ema wa kwa babiyem. Aha ye I Francis Media Italian Driving School in Twi. Aha se numu na mdi Twi e chere Italy driving no. Ne manu wa nimu se de ebe ya wa uko school no. E ne ema bi a e din e wo Italy kase numu no. We ti mi a ti a se e wo Twi se de ebe ya ne ti a se e wo Italy kase numu no. Ebe ye mre e de ama wo. Epa chyo e bi a na e nene mre di kanya mse wa o shwe yen video lessons we se. To wa se shwe eko si e wi ye. As I was trying to say, I was going to say, as a woman say, Ampa, a beboa, Nampacho, wa was so, Ama Unia Bia, the Pacho, or also so awkward driving school, no baby. What dear subscriber, mammy, name Drew Thousand, said the bear, you bet me a pager at the Treno Emu, now it's me, I am more, Ama, a nipper me bree, made I must say, and the Pacho, ye cosuara, a suya, a dear. Now a bad signboard, the Pacho, a year preacher, then Tana. Ya hweni nyina se de omunyina esu etie me pa cho se unya enhwe precedent video su na ukwa video we se description ma me pa cho link ni nyina wo ho from 1 ekokosi na wieye no link ni nyina e wo ho ana me pa cho book a me pa cho questions no answers no ane any there be answers ni nyina ara no e wo mu no me pa cho no so link e wo video we se description mu wo betimi I download no wa kenkan na che se wo hu se de questions no dia eye ane no ene dia eye da ebi no se no wo hu se de omu nyina esitie na che se wetimi di ebi ato otrim me kwaso ara me ka so a che wo se se opacho wo nti itiri ka sa no kra na wo ntimi enkenkan na wo ntimi mpo enti ase a me sere wa anya dia se dia me ye mpo no ebetimi aboa wo enti dia hia pa ne se bomode na ekope classes bi no wo ntimi nche wo itiri ka sa no se de ebe ya wo betimi akenkan na se ukọ class na teacher ni chira wa de na wa anti ase a na me so me de twi no adi wachi nkakrankakra enu nti na ba ne sa na ukọ tena hall hall na wo ye exams na ebe ye very simple edi amaho ba cho so what mas yo ene ye wi precedent ai de se e wo se ye ye ade a ye friend INCROCI ba cho INCROCI a e ye junctions precedent ano e pe a cho se wan na wo se wo gina e ma ne yon kokọ ana hwan so na yagina ma na ewo se ono so edikan eko na usua eno wie di a na ewo se ye solve problems no ebi a ye fra no INCROCI ukọ driving schools no mebre a ade a ama mebre entimi empass exams no ahodo ono eye sa ade wie ye fra no INCROCI eni se ye wo pictures bi a e chira wo junction bi so na cars ejina gina so ni ye busa se hwan na edikan akọ na sen na mepacho movements no ebesi akọ na wa hyehye se de mepacho omo asi aye no enti en na video we say mu ye be solve some INCROCI bi ebeti kan ahwe de em repa no na ye wi a ye be ye lesson mienu bi aka ho a eno so ye de be ye de emu e den no kakra en ye ba be hwe INCROCI unim ade a ye friend INCROCI mepacho picture no ebi eniye when ye friend INCROCI just went to junction no so ana cars no ejeje na so why na be di kan akọ ana se why na e betwa eto e pa jọ so what am se yo em pa jọ san ya be ko ni akwa solve problems ni bi no be be se me ka kai wo ade se de be a odi be 2 3 na je se ye solve junctions na me pa jọ aye mre e de amam wo be kai a ana se me sere wa fa 2 3 se ye duro junction so a general rule ana se emra a enda honum ene se e wo se de owo onsa nifa so no onsa right so no pa cho ono na da bi e wo se o ma no eko ana se de owo nifa so no pa cho ono ana e wo se oko da bi a fashion trim mesre wa de owo nifa no ono ana owo se ohwe e ma no eko da bia fasa rules no etu otim age se e bia e ba cho signboard bi esi hono ma eno de e kira wo se to wase ne ma onsa left no onsa right for no ms ne nko apart from se signboard e ba bi si hono mo no se won duro na se signboard bi esi hono ma da bia kai se de owo onsa right so ana e be sene eko ana de etoso mienu nso wo so wo sa INCROCI bia me pa cho kai se ade a ye friend tram ah wo bo so omo color na normally ye green ana omo de draw pictures no me pa cho tram de bia no ono odi kan eko first tram de odi kan eko first ono nse tram train ni ba train engine na se tram no engine and no hu nu picture mu ni e ka se solve a me pa cho de bia tram no edi kan eko first dear etosom yensa me pa cho all kind questions no so aya hwani yie e bia na picture na e dia ma ono ambulance ana se police ewo but kai se ambulance ana police no omo ebedi kan akwa age se omo eye adwuma ana se they are in function just omo eye adwuma omo light na so enti e wose question no ah ebebusa wo no hwani yie ne hunu se obusa se e bia ambulance no in function no on na be ko first ana ba se okoye ni general na obia wode ambulance car no esi wo no the police car no di we ni si wo na se wo dwen se ambulance na be di kan akọ whereby se unspecified se oye adwuma na wo koma ani on na be di kan kwa me pa cho wo ye wrong enti da bia kai se ambulance ne police for me pa cho on be di kan akwa age se omo eye adwuma na se omo ewo inse omo wo emergency moment ho na se emergency time na mpacho omo de eye adwuma san mre no kwa na ometimi akọ first apart from san mre me pacho omo nso so respect rules no se de wo nso so respect no awo so omo nso gina na wo a wo won sa right so no me pacho wo besine de bia we na kai me sense so biem de di kan de owo won sa nifa so na e wo se de bia wo hwe e ma no e ko de etoso mienu me pacho tram who said tram a woman that be a tram no and as a train or would kind echo first and I'm prepared to toss on me and sanso ambulance ni police for cars no I just said questions no as specifies or more a year a juma and sana but you're meeting me a cop first here a chat to a cry and he said the patch of dear ofri when him urban dear ofri when him urban se wo pese ubu kef echo on sa left swa me pa cho die o free wanim echo straight no e wo se wo echo ko gina ekwan no emfimfini na o ma no ebese ne ko but me ka se ekwan no emfimfini no nkyere se ekwan na car na o free wanim ba no enam so no eno mo emfimfini dai bi but fa ko gina ekwan no enchen ho no mpe me ma die o free wanim e ba na o ko straight no me pa cho ma no enko e free se se wo be hwa se wo ten ne wo ho a e ma se wo ko o ko straight say ana ono so so free wanim e ba say na eduru be na so wo pese wo bu say wo bu ko onsa left so a me pa cho hwe ni ye wo bo onsa na onsa right no akwa di dia oba straight no me pa cho eso ntia ba ne sana owo onsa right so ntia da bi ara e wo se ono e be sene e ko ntia se wo ko duru be na so wo pese wo bu fa left a me pa cho omo free wanim e ba straight no ma wo mo ms nko every say se wo ten ne kakra bi a wo se omo ba be di onsa writers nti no aya na wo de wo ka na kwagina omo kwan no nchan pe na chese omo twam wi a ansa na wo atwam na bia no aya kai saa de no nso so e ma me enye complicated ye koye ni mu wo beti ase ehun se de esi esi yo anye wati esa na ma wi ase de ye nsha ase with the first sign na mpa cho me nchira wo se de esi eti. Problem number 1. Ansana me solve amanasa ansana me chire ho se de omo esitie no. Me busa o. Why na o hwa obedi kan akọ first. B S anase T. Why na obedi kan akọ first. Hwehwe mame de obedi kan akọ de otosu mienu ene de otosu mienu. De kan hwehwe e wo wutrim na me hwe se obetimi aya. Kai hunu se de ne nsa right so no. Obia eni hɔ no ɔno na obedi kan akɔ first ana fa wo ho ɛhyɛ kaa no nsoso a esisi ɛkwan no ɛso no enti no ohwɛ blue na ye bi na wo tim a wo nsa right so enipa wo kwa na sɛ nipa nipa wo hwɛ ti ni so a me pa cho wo tim a wo nsa right so obi wo hɔ ana sɛ wo ni ho ana sɛ wo hwɛ s no na wo tim a me pa cho wo nsa right so obi wo hɔ ana sɛ obi ni mo wa ya dia sɛ wo dwe ne ho ɛne ma me ɛnkyerɛ wo hu sɛ yɛ pa sɛ wo ti ti ni mu a me pa cho ti ni mu no wo nsa left so no s no ɛwɔ hɔ ana wo nsa right so no b no ɛwɔ hɔ ɛno nti ne ti ni deɛ ɛwɔ sɛ ɔgyina yɛhwɛ b no nso a me pa cho b no ne nsa left so no b no ɛwɔ hɔ ne nsa right so no obia ɛni hɔ ana yɛhwɛ s no nso a me pa cho ne nsa right so no me pa cho t no ɛwɔ hɔ ana ne nsa left so no ɛza nsɛ ɔkɔ straight ne nti no obiara enhy enni hɔ no na sɛ obiara ɛmetwa no akwan enti sɛ yɛhyehyɛ a wobɛhunu sɛ b ɛbɛdi kan akɔ because ɔno ne nsa right so no obiara ɛnni hɔ ansa na b ne kɔ a afei deɛ na d no ɛnso ɛkɔ ɛfiri sɛ b ne firi hɔ nom a ne paakyɛ obiara ɛnni t no ɛnsa right so na afei deɛ s no akɔ last enti na ɛbɛyɛ b b s b no ɛbɛdi kan akɔ na t no atoa so na s no akɔ last because b no ɛnsa right so no wohu sɛ obiara ɛnni hɔ no ana t no ɛnsa right so no b no ɛna ɛwɔ hɔ na sɛsɛ ne b no ɛdi kan ɛkɔ deɛ a ɛneɛ obiara ɛnni hɔ no ana sɛ obia t no b no nso ɛfiri hɔ nom deɛ a ɛne ɛna kyerɛ sɛ s no obetumi akɔ mepa kyerɛ sɛ woatem ase ɛnti no ɛbɛyɛ b t s wotumi twaeɛ a bɔ nsɛm ɛma wɔ ho mmɔ woayɛ adeɛ yɛntoa so ne yɛnhwɛ next mepakyerɛ picture no yo mepakyerɛ yɛhwɛ picture wei sɛ ɛnso so a l c h l c h hwan na wobɛdi kan akɔ first dwene ho l c h hwan na ɛbɛdi kan akɔ first sɛ yɛhwɛ l no nsa right so a obiara mfiri hɔ mma enti no ɔno ɛbɛdi kan akɔ enti no sɛ l no ɛfiri hɔ a ɛneɛ na c no nsa right so no obiara ɛnni hɔ nom abiem na kyerɛ sɛ c no ɛkɔ na c no kɔ deɛ a na obiara ɛnni ɛkwan no so abiem na kyerɛ sɛ h no ɛwɔ akwanya sɛ mepakyɛw ɔkɔ wei no deɛ ɛyɛ very simple koraa sɛ woate ase wɔɔte ase nkakra nkakra ba yo every time biara no fa wo ho ɛhyɛ kae nem anaasɛ sɛ yɛ sɛdeɛ wo na wote kae nem ɛno na ɛbɛmpo a wo ama woatumi ate ase next picture mepakyɛw ɛno nso so no sei na ɛteɛ mepakyɛw woahu c y m c y m mepakyɛw wohwɛ a hwan na wobɛdi kan akɔ first dwene ɛho ayie ɛwɔ ha hwan na wobɛdi kan akɔ first wɔdi kan ka kyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wobu wo nsa kɔ wo nsa left so a ayɛ ama deɛ ɔwɔ w'anim no hwɛ baabi a ɔrekɔ no yie ansa na woatumi abu kaɛfo anaasɛ ansa na woatumi ahu sɛ ɛwɔ sɛ wogyina ɛma no bɛse no kɔ anaasɛ ɛwɔ sɛ ɔ ɛnti no gyino ɛho yɛ hwan na wobɛdi kan akɔ first c anaasɛ y anaasɛ m sɛ wotwaeɛ deɛ a ɛneɛ na ansa no ɛyɛ YCM YCM ɛpa kyerɛ sɛ y no wɔn sɛ baabi a ɔrebu akɔ no obiara mfiri hɔ nom ɛmma a mpakyɛw ɛbɛtwa ne kwan nim sɛ woate ase obiara mfiri hɔ nom ɛmma a mpakyɛw wobɛtwa ne kwan nti y no ɛbɛbu awura mu na owie a c no ɛkɔ ɛfiri sɛ sɛdeɛ mesi kan ho c no ɛreba no sɛ wɔrebu akɔ ne nsa left so a wɔahu sɛ nka ɔtɛn ne ne ho a y no bɛabɛdi ne nsa right so ɛnti no sɛ y no nni hɔ deɛ a ɛneɛ na c no ɛkɔ ansa na m no mepakyɛw akɔ last mɛnyɛ confuse wai ɛkakra nkakra wobɛte aseɛ da biaa wo deɛ ne nsa right so no obi ɛnni hɔ nom anaasɛ deɛ sɛ obi ɛwɔ hɔnom korampɔn ani kwan sɛ ɔno baabi a ɔrekɔ no ɛbɛ ɛne wo kwan no ɛbɛbɛhyia ɛnti no sɛ ɛne wo kwan no ɛbɛhyia deɛ a ɛneɛ na ɛwɔ sɛ wogyina ɛma no ɛbɛsene kɔ in this case no sɛ nka ɛkɔbaa sɛ yi no ɛrekɔ straight deɛ a ɛno no anka wobɛhu sɛ c no ebeba nanim kakra si no ebeba nanim kakra aba abegina ekwan no ba bia ne point no wanse arrow na o ma ba bia arrow no ewo no anka obeba abegina sa side ho no na afa die emu no ekọ because say ba bia na si no egina first no me pa cho obiara eni hobi ndi na emu ne kọ a na afa die yi no atwam ekọ straight na amsana si no me pa cho a ekọ but in this case e die yi no obu afa ni nsa right so etokwu mu kwa nti no e ho no de obetimi akọ because obia mfiri ho no emma emu no oni yi no won se omukwan no enhia nti no obetimi yi no betimi akọ but emu no ni si ni kwan no ekwuhia nti na ba ni sa na e wo se emu no ejina emma si no ekọ nti da bi ara ya hwe arrows no se enkwuhia obi die anase ekwuhia obi die ekwuhia obi die a ene e ho no na wo se odwe ne ho yie na wo hunu die e wo se ọkọ yenko picture mpacho etwa eso but your own picture we are C-A-R C-A-R your own picture we say is what? What you mean is that when I was say okay obviously a R no I was say okay if you say in the right is one obie ni ho na R no every one ma any na a no answer right is one so no obie ni ho no or no echo and sana C no echo last and in a be R-A-C R-A-C R no be di kan akọ na e no ekọ ansana si no me pa cho eno so so akọ yen hwa de etwa to okra e wo video we se mu na yen fa emra awi ye hwa sa picture we se enso so a wo hwa se de sitie ya me pa cho dwene ho na eka answer no e kire me DHB DHB why na obedi kan akọ first why na ne nsa so right obiara emfiri ho mma me ba cho ha se no no b any h no ombe mmugu abom but b no ebe gina ewo ekwan no emfinfini h ndi e obekọ tie mi ye ha se no no b any h ombe timi amugu abom at the same time but b no odru emfinfini ho a ewo se wo gina na oma di no ebe sino ko ansana bi no akọ last enti no efri ba bi a bi ni gina no ene h ni gina no omo emu gbugbo ma me fa cho hwi ensi anase bi bia enye omo ye fa se anka di no eni ho no ma anka bi no h no omo nyina betimi akọ abom at the same time but esa anse di no ewo ho no enti no B no eba abegina ekwan no emfinfin na wama D no abesene akọ ansa na ọno akọ last enti se ye hyehye a ebeye H D B H no be di kan akọ ansa na D no akọ ansa na B no be pa cho akọ last H no ebe di kan akọ na B no obe di kan aba abegina ekwan no emfinfin na di no ekọ ansana bi no akọ enti no hwe ni ye da bia la bi impegna la strada o maka de bi no ebe impegna strada no but si ferma alla metà si ferma alla metà cioè obedru obegina ewo mfinfin ho na di no ekọ ansana bi no akọ last enti h ni de obi ani ne nsa right so B ni de woten ne ho se ogbu ne nsa ko left na D no eba be D ne nsa right so nje wo se ogina ewo mfinfin ho ba bi a obeten ne ogina wo ho na o ma D ne ko ansa na ono B no akọ de chat so ma me fa video no ensi ya se no ma ho se wa adwene no ebre kafra normal obetse ase enti ya mfa ene video no ensi ha se no na to bo ase na ebo etie biem na etie esanso etie bi mentie no once pe tie bi na me pa cho also try na esovo example na also try na opa ko google natural INCROCI ebe yi pictures ni me brama no what try e de wa adwene asovo ebi se de ebe ya obetimi ate ase ye enti ene me di video no esi ya nyame ya adom a ye be hia e wo ye next lesson nim na me pa chewara se ene ni me di kan ya wo hwe me a to wo ase na me pa cho subscribe e ma ye se de be ya video bi a de beto wo no wo ni nipa wo nsa e be ka bi me da wase.